yena inkosi yami ezama ukuphakama naye ubhaka ngiya understand the game mawufuna ukuphakama ushaya lezi eziphezulu ukuze abantu bakunake ubhaka ngiyama
ayikho imali eyakhokha ihlelezi naye wayekade eudaka moya xova naye laphaya bayakwazi ukuthi abalandeli Konopia Mall yakhiwe lo muntu lo okhehlelezi. Just imagine uConopia Mall inkulu kangakanani, imali ningayikhokhela lapho. Celebrity Hospital yakhiwe lo Thank you.